Acharudi, obro duogo. Acharudi. Aya.
Agomati more. Osiope. Osiope. Aya, me uru me uinjo. Uinjo. Uinjo jodalawa. Ingeni wani kagi wach mar party wadwani mondo nitie joma jokombe madwa wuoyo matin.
Yes.
Alafu kato winya ndare duoge stage.
Eh.
Wadwani mondo mi thuolo jogi wuoyo matin. Alafu kore kaji winya ndaro duogi.
Podi de goye.
Kore kidi goye mara tari podi.
Chugachuwa kamichume no.
Chugachuwa kamichume
no. Chikiti totoke hey. No.
Tego goye. Bado.
Yes.
Now siyepe. Beda mos mondo. Nini ano. We u mondi, we u mondi mondi jogi uo chap kati wadoko walunde
Nya Mombasa
hey.
Odu wogo Mondo waran program Jakombende ini samio dong dakika pato chupukai
Yes
Koro we uru mondo watim pio mondo inda uwe nyandare odu wogi
hey.
Donge kamano Odu wogo go siepe donge kamano O siepe baba manika mondo tingnan
wati Uyo badi mama
O siepe baba manika o tingna bade
We wone badi
Tingna badu mano
Hey.
Bas, koro wadwa mondo waluongi our chair okanda mondo uwoto kapoko uwoyo awachoni ODM tudwa kanango ODM jobondo mania yekadwa ni mondo nebadu jobondo ntieka
jalango
Haya, jalango
urkanye, jalango tuluru malo, yawaneu, haya, jorarieda nikanye, jorarieda oe, jauganya oe, jaugunja untie,
jaugunja untie, jaugunja ero,
haya,
to jobondo manika alis kabar, jobondo manika arre, One kaka jobondo tuko
Toko, yeno misa ni ntiere muko Eke comrades, power man ntiere kae Wapi comrades, comrades wapi Forward with comrades, forward
Aya
Unasema forward with comrades, forward Aya, tuko tayari
Na Okanda karibu, the floor is yours
Ah, Josia Utie. Josia Utie. ODM. Miau tuko tayari ya ODM. ODM. Ano kadwa kausi timangena ngenu duwa winji wonya ndare ka. Daki kabisi kena mumia donge. Wonya ndare duwa donge. Kora aduwa ndio kombe ma constituency za UCL te obimbeleka. Women leader te ma constituency obimbeleka ki youth leader. Iwa nji chap chap mwono wonya ndare zinjino. Okamano. Walika ni wachama. What do I think of the new membership registration? My combi launch car nationally, officially, Siaka. Urava the combi Siaya. Uruako Baba Raila Amolo Dinga. Hey, the combi.